Ngicela maboss. Jantsu zonke. Noma ngabe ninamali ngizokuthi. Ngithi mina njengamanje
ayikhambe. Ayikhambe.
Malin, so sweet. Get to me in a jangamash.
I can't.